ngikhuluke ngasho athi weak thambile ubacikile swiphe ingane